Nimeshinda hapa. At least serikali inafaa ituangalie, inafaa ituangalie, ituangalie hivi na hivi na hivi. Yep. At least tuone serikali inatucheki. So naona cheki, angalie huku huku nje, nyumba kangu kau 6 by 20 meter. Thank you. Don't forget to say I've been back.